nimba muri wese butagiye muri wese kundondera
umbirize kwanza manza umbirize kwanza
mbagende utantererera umukoci
manza uramutse kwanza bitu umeze neza
mwavuze ko mwavuze ko mba muri wese none utagiye kundondera muri
Yesi bakunzi bacyubahiro TV ndabaramukije kuri mikoro muri kumwe na Jasmine Masambamba. Mubandanye mukanda subscribe na comment hamagenda bazanira makuru atamuntu numwe arabimenya cyankwe ibintu bama babesha misi yose bagira gute. Manza murabe runo rupango hama ndababwira igituma mvuze runo rupango. Cameraman urabona urya muntu ari imbere ya protai nkurikira kwanza ndamubaze neze ndamuramu. Grand Frere VIP.
Safi bro.
Umeze neza.
Safi.
Wa mudemo umwe keke wa undi tumenyereye ka Chris Kanga.
Umengo niho kari pe.
Niho kari.
Yego.
Ano se ngo ngaha mu rupango.
Je niho nebera kabisa.
Yo big up bro. Yesi bakunzi ba Cyubahiro TV. Murabona ibintu bimeze neza. Ni sawa? Murakomeye. Ndabona umenga muratinya kamera sana ndakesire. Mumeze neza. Reka kamera mani uru rutsinga jewe ni kurera umuti. Rabisha imbere kwanza. Isi yugaranye byinshi. Rabo umwana kongera igi. Byiriwe bimeze gute. Yesi bakunzi ba Cyubahiro TV nkuko mubona uyu numwe wa muntu bamaze imitsi bavuga amajambo mesha giye atandukanye muramuzi isura sigye rya mbere umeze neza urakomeye
uke ushobora kwinjira hajye udasabye ushobora kwinjira wewe
yaye none jewe sinzi ko uba ngaha anye
imitsi yo kwinjira hajye anye ninda kwinjije nga
yambiriza mbiriza keke mani
kuba hanso kaya
mbiriza kwanza
ndakubona ugiye
mbiriza makanya basiri kuri kigani
ngaho mba muri wese ngaho uje kwanje nili hakweretse kwanje kandi mba muri wese utagiye muri wese kundondera
mbiriza kwanza manza mbiriza kwanza
mbagende utantererera umukoci
manza uramutse kwanza bitu umeze neza
mwavuze ko mwavuze ko mba muri wese none kutagiye kundondera muri wese
yaye mugaje mara wacetse inga ziryoshe
none kutagiye muri wese undondereye
oya mbiriza kwanza Umeze neza ariko.
Umuntu uritora ari muri wese.
Oya.
Muri wese.
Yezi bakunzi bacyubahiro TV. Urupango rumeze fresh sana.
Biri gute?
Biri gute kandi ndi muri wese.
Oya, desi je nabivuze.
Ngo ndi muri wese. Ugasanga umuntu akorera igitega ku kwezi.
Nawe niyo mpamvu wikuye akagayo wagiye gupanga mu nzikaze sana.
Mani twubahane je ntavye gupanga ariya nariragiye kuraba bibi wanje. Ngo mba muri wese asha ngo uwe wese yahatari. Mugabo nta kintu kiba kibabaje nk'ukuntu ukorera ushobora gukorera injya za sasita no mwijoro batakugaburira. Bakora injya za sasita kujya no kumara amazi umubyeyi yakubyaye.
Yesi bakunzi bacyubahiro TV uyu numwe mu bigeme bavuga ngo Rega umvirize kwanza je shaka gatebe kwanza ni cyari tubanze tuyage ko ndabona umenga urahantu hameze fresh.
Nzalira ko gatebe. Nicole.
Numukozi wawe.
Ibyo byihore.
Se bakunze bacyubahiro TV nkuko mubona mbaga ino ntebe irazindi. Reka maze naguhe kaze kuri cyubahiro TV ndakora mu kijumeze fresh.
Ndabaramukije bakunze bacyubahiro TV.
Abantu barakubona neza muri kamera. Cameraman uramubona mu maso nino safuria ni byiriwe cyane mushushu.
Ndiko ndateka mvuye ahantu ku majobu.
Ndagusanze muhiri no musireje nshaka tuyage twisanzuye kugira bigende fresh. Hari abantu beshi bavuze yuko wewe uba mu nzu nyene abantu babunyumenga bimeze gute uvuga ngo ni muri toilet niko uvuga nibyo hajye wa muri toilet nyene.
None ndakubaza ikintu kimwe ndi yabivuze kwanza urashobora kumubwira?
Oya muntu yabivuze ni koreshumwanya. Koreshumwanya yavuze ati jewe ahantu namusanze. Ntihari ntibyari bikwiriye ko urya yo haba.
Bonda subira shoko bitabukwiriye nubwo ndoba ndahaba ariko mpembwa ku kwezi ndibaza ko ntaco bibatwaye simbangana n'umuntu akoreye igitega no
ngere akoreye igitega none kubereka uwizi gute uko akoreye igitega kandi mbone ibigana ari byinshi
kubera nta kuntu umuntu ashobora kuba akurira amafaranga nta kubitestire ubu n'umupira naguze muri yo Parisien naze ndamujane ahantu nawe uguze araba amafaranga nawe uguze ntihaca avuga yuko jewe mba muri wese
yego amugabo umbirize
uyu mupira wonyene nawe uguze 60,000 wonyene nuko kwimara muri yo Parisien hakya mungu
kandi yaranabuze n'amajyamo menshi agiye atandukanye yuko wewe uza kugura za mpuzu z'amajyana abiri
nta kibazo nimba umupira araza ndamujyana aho nawe uguze n'izindi zose iyindi yose azoba yumva afite amakenga ndamujyana ahantu naba narayiguze tubaze ubu ntibaranye bagiye ko fisa abakiriya
none ndakubaze keke hari abantu benshi bashaka kumenya wowe muri kino gihe kubanga anya uhapangiwe n'umugabo wawe cyangwa wahisemo kuza kwibana wowe nyene iwawe ugite iki wawe
ubwo ndo ndumva nshaka
nta mugabo ufise urumva washinge kwibana
nta mugabo ufise
hari umuhungu yoba yifuza kuza kukuresha wewe akakanya n'isaha
undesha tugira iki
mugire maya
ntiharangera
eh habuze ikintu none
adashaka ko namujye umutima vraiment oya
Singhazi,
no, but sang na kodi bi, no, na wanyi na gashavola, tivo, ya.
You kope diyo chiku kasoka na nwo dimhongo, bitari bi kene.
Sasa, si
dunia.
Sasa.
No ne, umu na shaka kope gira yuko wewe uza kugura imhundo zama janabiri.
Basha. Mushaka mupugi shukuri. Imhundo namba ya majanabiri ngani ya? Nifire kumajopu sana mguana na muji birato kusaini mbe bi mba namba ya just place. Chana baruto. Na handi hundi. Man, nta kibazo urubwo no banda zambara zikazimbera. Ega ari umuntu adashobora kubegwa na magaze, abegwa na balo.
None wowe kubgwawo umubwira iki nkujyanya yashobora kukubwa yuko ngo hariho nabakobwa bameze nkawe biyemera bakababona ku TV, mesha giya cyandukanye kumbe ubuzima babayemwo buraho bahoba. Niko yashoboye kuvuga.
Bon, kuba yaravuze ivyo onye n'umuntu wawe yiwe ni doko ni ntuze yiwe n'umwete wiwe. Ariko aramanza agenda ahembwe. Ahembwe nk'abandi bana.
None ukuvuga ko adahembwe.
Yambare nk'abandi mbabarira. Yambare nk'abandi bana. Sivyo? Amere nk'abandi bana. Habani amera nk'abandi batipe, harya hari umuvyeyi wa ashobora kuba yaravya umu, ashobora kuba yaravya umwana. Ariko ukiyumvira igituma wa muvyaye ni mpamvu Imana yamuguhaye. Nibaza ko atavya mbabarira. Vyaheze. Ntambabarira. Vyaheze.
Leka tuyage kubijanwe n'urukundo byama bishuka gasukana n'abahungu bangahe muri kino gihe ubaho uri bana byose byaramenese
uyu mutsipe jarampeza bisigura
ya gusukana n'umuntu nyere birasanzwe
birasanzwe birasanzwe ariko ubunye je ndi cyenyene na mutsipe tuse dusukana
Hama hariho amakuru numvise yuko harantu wewe ugomba gusinya contrat na mutayisinye je muri kino gihe ntavyonzi gusa n'udukuru ku rugendo umuntu akunda gusa kudasanya ugo wagomba kudandaza impuzu ugomba kudandaza botike bimeze gute iyo contrat ugomba gusinya iwawe ni nyabage
Bon contrat yo ugomba gusinya irahari kandi irahari ariko abafana banje rwo ntibamve kuko fisa abafana benshi tu vois abafana banje ntibamve ko nubangume kinyuma ndazi bazoronka vyiye kujya nyene bazombona byinshi biryoshe banezera donc none singiye kuba reka bigire gute ariko banshigikire vraiment naho ngiye hose ariko ndazi donc bazobibona kuko singiye kuvuga ngo ndagiye ngo kure bazobibona abafana je bari kuri Facebook afana bari kuri YouTube afana bari kuri Instagram aho bari hose bari basanzwe bankurikiranira hafi harya nyene nihundi ariko babandanye banshigikira kwico kintu ngiye gukora
yego rero dushaka udusambure neza na neza tubwira ati cyo kintu ati kintu ngomba kujya gusinyamwo ni company kanaka yanyemereye yuko ni bandanye ni kampuni kanaka yanyemereye yuko izompa ibintu ibyo nshaka hanyuma nemeye gukora nabivana na brand yanje sanswe mfise
Bon, ikwiye ntuze ikwiye contrat ndibatse batsoza barabibona kuko ndi hafi yabo. Ndi hafi yabo batsoza barabibona ndibaza ko atabintu bigize, atabirenze batsobibona. Nivyashika nzobibabwira. Nta kintu kimwe kizoba ngo sindakibabwire nzobibamenyesha. Hama bashigikire babandanye bakugumana nanje.
Hama bijanwe urumwe no mu bantu akunda kuvuga yuko wowe ukunda kukundana n'abantu babagabo bafisa akore babandi. Sivyo none? Hanyuma iyo bishituka sokana n'umugabo w'ubundi muntu bigenda gute ntagiye uriyumva ati James ko hura ngaha mu kabare turi kumwe umugore we yongira ingorane
Bon hari gihe bibaho gasanga du genre reka ndabivuga ko iyo ndiko ndabisigura cyane hari abantu bandika mu commentaire Kercy ndakeneye tuzovugane ku ibi bintu Kercy ndageze hari abantu badashobora guhakeya abagabo babo ico nico kintu hanini nzo nyigisha abantu babakwiye kwigisha umugabo wa ntazotavuye ku kazarushe yiriwe gupambana asanga uri kuranigana n'amasafuriya kuranigana n'amasafuriya aho kumwakira neza umuheke mubwati bekaribu umuheke ya bien warushe umwoze umujyamike amusubire mu masafuri yawajije kumwoza wamujyamitse hamucunkakiriza ibitutsi ni gute atazoza kurondera undi mudema kiri muto afise mind igiko igishusha
none wowe
ibyo izo ni nyigisha abantu dukuye kuza turatanga abantu bakaza barazumva ko hari abo zigisha bakabiheba hariho nabo baca bashavura mu bwana cyo babitwaye ariko zirabigisha umugabo wawe ntazotaha ngo sa avuye kukaza rusha akora amasaha akora amasaha 10 nangawe ata 18h yagiye 18h aca ata 18h zo
magira ukebuke nayo
ariho umugabo araje nawe aca amenze gahagarara ku muryango kugira ngo kuza ku abagabo ni nk'ababebe aca amenze gaguma ku muryango afise n'urusakoshi rungana uko kugira ngo kuza umugira ati kari
yabantu nkabo wewe ukunda kwiruka akabwakire kagenda bitorera
ndatora ndumutoraguzi w'imitima so ndukuvuga ko rero
ye bishitse ukagenda mu hoteli n'umugabo urabyumva
sinda kandi ntaraje kumwe ngo bivuga ntiwabibonye sinda bijamo
kandi maze kuvuga yuko hariyo ahantu wigeze kuba wogenda muri kumwe n'umugabo
bon uwo mugabo ariko ntitwageze kuri tagiti igitse irenze ngo tuvuge ngo bikiri bikino ariko abagabo n'abantu ari nza kurondera abashaka umube hafi umuvura ibiguma by'umugore
umaze kubonana n'abagabo benshi nta mugabo urabona uvuga ati kweri ntibizigira ntibizigira amanzira imbere nta mugabo urabona uvuga ati giye kweri uyu muntu mubo twamaze kuba twogenda nabo bose warazi gukora akazi kuruta uwundi
akazi kahe
ngo yabi ba nibyo ushaka
donc we nakubwiye ko imana iba yamunkopesheje nibi munkopesheje
imana igukopesheje ni yari yari
iba yabonye uko afise ibibazo mu rugo rwe
ama dusa n'abasozera nibazi yuko urumwe mu bantu afise amajambo menshi ibintu bitatu uvuga ati genzo hinduka muri no company ngomba kuzosinyamwo hari naho baba warayisinyemwe umugabo jewe dukuru kuri mfise kubuga ntarabona ibikogwa uza gukorayo ni telefone oya
sana mpova sana nisiza makara
oya ibintu bitatu uzovuga ati jewe reka nje oya amuko gashaka kuba yone
okay mvuga rero
ati ibintu bitatu ushobora kuvuga ati jewe nzosinya nzokurikiza muri contrat ngirensinye muri no company muri yo company yawe nibiho uvuga ati jewe inyakore nzo bikurikiza
ibyo nzokora basibigiye guhindura par exemple bon ibyo ngiye guhindura nuko gira no gutanga no kwereka imbere y'abantu isura nziza donc imico nakaranga by'uburundi mukobwa donc nakazi urazi mu kazi ukuntu witwara sishobora kwitwara nk'umwana wo mwibarabara sicanja kwitwara nk'umwana wo mwishamba sicanja kwitwara nk'umwana wo mwiyarara donc ikintu cyose ni umwanya wacu nimba ko kazi kameze uku iri foko njana nako nkamera nkako ya nimba ari guhinduka umuntu ubimenya amaze gushika mwako kazi kavuga ati ndeka mpindura ibya
leka tukushime nibazi ko none musi ndagukene genzo kuronka ndabonye aho bakandi hameze fresh gusa nuko ugenda utuzima nyine bimeze gute
ndiko ndateke sauce
abantu kubera kimubesha kweri yo ni sauce
tubesha abakunzi bacyubahiro TV ntababeshe ni sauce
cyangwa ni biharage
biharage ngumangaragura
none isosi barayigaragura
ndiko ndateke sauce ni kwita mota abakunzi bacyubahiro TV oya ni nka parfait ku ifoto
hari abantu bakunda kuvuga ati wewe ufise impano ikaze iyo mpano wewe uyumvira iri hehe ushaka kwishika ko gute
impano impano ushobora kuba mfise ni nyinshi je fise nyinshi nibonamwo nyinshi ya
nkiyo ushobora kuvuga ati jewe inyo ndayibonye hajyanye ndavuga ati ni yanje tu
kuririmba tu
kuririmba
ya nibindi bintu nyene ntarinze kuvuga ariko par exemple niyirimwo abeshaka kuvuga ngo rujya rucwe ngo ntikoririmba
wowe ushobora kuririmba
ya
yese bakunzi bacyubahiro TV kuri mikoro mari kumwe na Jasmine Masambamba ubwa manzi tubwirire kwanza bakande subscribe na comment kuri cyubahiro TV hanyuma no video ndi bazizobona abantu beshi kubera twayaze fresh hari ntambara yabaye nubwo wari wanse mu nyuma
so bakunzi bacyubahiro TV ndabasezeye cyane kandi ndabipfurije umugoro wa mwiza bivanye naho muherereye hose kandi ico ndabasaba ico ndabasaba nta kindi nturengane please nturengane utagize subscribe na share na comment please
mutubwire uko byagenze ikiganiro uko kimeze
uvuge defo wabonye babarira ugire uvuge ibintu bibi wabonye cyangwa ibintu byiza wabonye ivyo dukwiye guhindura n'ivyo tudakwiye guhindura
bye bye uko uhinduka bagira babiraba
arashobora umuntu arashobora kubona ikintu ikosa akavuga ati rya kosa vraiment curi vuga ariyo tubona yuko dushobora kurihindura turashobora kurihindura Rahari kubwanyu ciao ciao.